Good evening. Behind me is the Wakefield High School Jazz Ensemble. We are going to begin our portion of the program with a piece by probably the greatest American band leader and composer, Duke Ellington. This is from the Such Sweet Thunder Suite, which was written as a tribute to Shakespearean works that Ellington heard. Saw it performed in 1956, and he wrote the suite in 1957, and this is one of the movements from the suite. It is called Half the Fun. Thank you. Ashley Casey on alto saxophone, Dean Pegley, Ronnie on clarinet. For our second piece, we'd like to feature our senior vocalist, Ms. Elizabeth Nordine, on an old jazz standard called Autumn Leaves.
Da 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 da
Elizabeth Ordine on vocals. While we're getting that set up for our last piece again, I want to echo Mr. Morrell. Thank you for your support of these kids. All these groups are extracurricular, before school, after school. Kids have to want to be here, and they do, and they work really hard to produce what you're seeing tonight. This band behind me, we've been really rehearsing for a month. We always want to start early, and then we get tired with marching band, and then we just kind of fizzle out, and then we hit it hard when we get back in January. So we've been working really hard for only a few weeks, so they've come really a long way in a few weeks, and we're really happy to play for you tonight. We're going to close our portion of the concert and the concert as a whole with a funk rock tune made famous by the Buddy Rich Band, titled Mercy, Mercy, Mercy. It will feature Tommy Frolickstein on Barry Sax and Simon Leary on drums.